Then kube izinto ezinjalo ahlanganise lahlanganisa khona kutholakala icici ngakhasi lakavukile. So kusho khona ukuthi ukhasi khona into ayenzile kuvukile. So kwamanje iyo into esiphethe leyo. Ha kungabufakazi obunye so saphethe leyo nto leyo ukuthi iyecici. So inozokutshela yona bona yabo ngithola. So uyekela ukuya kakhasi bo dangerous lo muntu and
hey
ngithola sonke ndiyashisa.
I'm on my way and this call is on me. Spend you late by the time I told you. You can't believe if you on my way.
Ukuthi sinolisinja wena okazi ukuzuze before ngoba sinje
phela mina ekhaya ikhinja kunakade sithi izinja nje uyazi masinomama sho
makam mina ngisho ngathanda
umuntu singakhasi bazosiza bayotshala ucast ucast ongeza bathi phela unqamulana la izandla jo ninyawo cabanga sengulo check Nisile Queen Eskandi.
Hey wena nyakubona wasilile.
Cabanga ntwana. Yo ha.
Uyawazi.
Yo ntwana. Castoni.
Mama sho Castoni. Castoni.
Iskatho uzubuya
Mhlambe what time is it? No, I think uzoza manje abantu in 10 minutes uzobeseka la.
Hi. How about ungitshela umlayezo then ngizomzobisela ke.
Manje ujume ready tea for her.
Yeah, he's my cousin.
Eish, fanele umtshele, ngicela umtshele ukuthi man, eish, khona isimele singekho usual like us la. Unto.
Mhm.
Asikho usual isimele. Some sort of stumbu. Unto.
Kazi, kunjani?
Ah, plan resort.
Oh, nesivakashi, ngeza
wena.
Ntoza. Ntoza. Uwe lo muntu. Ngifuna mina. Awufuni yena. Ngiyakhahlela la.
Ngiyakuzwa producer
thing. Right. Dinsani Ntoza.
Producer pheka man, nama Dinsani wa like asayekhuluma man, ngale isimeli isilapha ya, isikanyini lapha ya.
Smell. Okay. Smell.
I don't know. A lot of things, yeah.
And lo Dosi umsebenza ama councilor lo ukuthi manje siwe checka lapho. Kanti kanti ngitelela Dosi uzala uthi mina ngiyongena esigangeni.
Angikuthini president phela umphakathi wakhala producer. Umphakathi wakhala man. Lesimeli lesi sisiyawabona. Sisiyangenelela.
No Dosi sifani ngizobona ukuthi ngiyenza kanjani ntambama yabo. Then na so sisovaya ke sobheka ukuthi lapho esigangeni ekuhambane yabo ngiyangizama ukuhlanganisa amajida sibone ukuthi isigubhu esibone ukuthi injani uma umuntu leyo nto yabo
ngithola phala asibonge phela wesh man phela ufana man sister sisekela ungithile le shukela
oh le shukela dos come on okay no angizilile ke ngicela mina ukuba busy nama flower wami yabo so kanza la shukela mina angazi
shukela ngafuna positive sister
brown or sugar? Brown sugar or white sugar?
Brown one, sisters.
Okay.
I see you, Mrs. Denoff.
Stop. I'm not going to go to the house. I'm going to go to the house.
Isn't it
great? No, I can't even tolerate the smell.
I'm going to go to the house. It smells so good.
I'm going to go to the house.